Nigerism Gospel by Solomon Jere. Abalewanga Satana mbierekezi anafunisi sabwa mbili mpambu anakuwa pansi Yesu Kristu anatupasa ife chikondi wa moyo.
Melody in my heart to you today. You sent your only son, the gift of life.
Chikundane, onda nzapo munga uzikondera, chikala chikundane.